Hello, Pastor. Pastor, good morning. Na mo ho tsai. Mo se Yesu ato. Mo ye Yesu, mo pa ibunti ye ho ye. Mo ye pa. Me ho message no. Na. Oh ye. Mi se mi ti adanse e kese. A she Kristo. And William, meeting a dance here, Cassia, Asher, a junk one, and William, sons and your one noir, and come and tear sick. One wash on the sore, a cram me. I'm a baby drew and pencil away. Prophet Candle, and William won't cry or sore, sore, honey. So made that was sick, and you were. Me wa titi ya no ha bi bri enan se awie ye mrem na ko po fa wonum asam so eti eje momenti na mi ti adanse ya kesi we e di a she Kristo en wonyam we ni na YouTube na me ko hu wo na kire se o ti sofo bi wo ni. Let me only yarns, bear my wish with the air. I ain't no flower on the number for you, she. Fair, dear, now my cobble for friend, my tear dance, dear, not cobble from stay. They ain't your mini pole. Juana, the flower, son, dear, me dear, what do I crystal, dear, maw? So for canoe, and it, dear. And no water, when young coupon, a dear mawn. What did she, my sofa, my mini chin, and I'm me frozen, and I'm young shimmy. Sans a sending no suburban, and cast a beer sana at ye. Uber ye rawan physical ma, me show, till I'm young shimmy, and me dear nipper and the young frail. So dear old dra, what dra, young quan a dear mawn, would dan a ditch remi, and because a free U.S. America, a man. Papa, we do have one yen. We near some real cry, Yaria, and she shall know you dear would drum, you dear was a shimmy. I fear I sent me a fool, a free land, so common off on my air. May fish a shimmy, nothing famous, so we talk a crabby, no cheer for me more. I am a yak. Me only dear man, I'm dear in the bread. Pair will number. I'm the story, and I'm the flow. Me flow, don't know me flow one more, any minute. Minka said, dear, say, why not fire? Hello, Maya, I'm some part of Papa Mia. No, I said, Philip, I'm Reka. The man at the Mabai and some bear me near some grief. Me can't call a woman when I free me more. There's a aya, dear. Let me near bit of pa. Jabam, bam, bam, yeah, day. Sama kuminti, says a knock was so on a sickaway. Papa, dear ni bre, come in singing a notch rail. Catch them saying a shay. A membre zoomaniso. The zoomaniso no. A minim quire faso eba. To papa, dear boam, nasa sensio. Fer ye fensio. A memon pie was so we are known before besas and a son on the fensio. Begin as soon as you cram my father, crabby. Begin as so born pie. We am divis as so. Be we and a minum be ya wadan. Fanny say, and lay it 5 days. Hey, Papa, fame this rasuano. Quite dark at us when I'm hoy rai lammy, son, I'm hoy rai lammy. Hey, Abbey, fine, my fair mother. Adechi yan ma ye bi papa me huna yira yira me no se fa here me dakura mi timi fa de nkatam no na me hote tale de nyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyuny So for prophet Kanewu afe dia eto so 3 days afe na me hona sheshira na na adwo papa ni dia dance ye kesie wo ya kira agenkwa no Yesu Kristo mepegya ne din no ɛma ne din no so san sɛ wɔyɛ nyame nyame a wɔmfa wo soɔ sɔfo ka no wu awieyɛ mmerɛ mu sɛbɛ gye adasama no sɛɛ nyame no ɔnkɔ so nhyira wate sɔfo ka no wu mebɔ wo din na wate saa record wei mepɛ sɛdeɛ mɛka bi a mebɔ wo din sɛ sɔfo ka no wu Robert Kanewu. Nyame awie yɛ mmerɛ yi mu wafrɛ wɔ bie waso ɛbie wani nipa bɛgye adi ne yɛwo awie sɔfo Kanewu nyame wɔnkɔ so nhyira wɔnhyira wo nhyira wo yere wɔnhyira wo nhyira wo yere wɔnhyira wo nhyira wo yere mama nyame nhyira wate sɔfo maame nyame nhyira wo mama san sɛ sɛ wonni hɔ a papa no wɔwɔ hɔ mmom bɛt woka ho na ama no asomdwie awie pɛyɛ woka ho ɛna ama adom no apagya mama nyame nhyira wo ate sɔfo maame nyame nhyira wo nyame nyɛ ɔkɛse nyame mpagya wo ɔma wo nkwa a ɛne awieyɛ nyame mpagya wo nyame nyɛ ɔkɛse nyame da bia nyame fa ɔtamfo ɛhyɛ wo naase pɔbɛt kanewu papa mene hwee ka madansedeɛ ni mapampam ne hyehye me sɛ gya ei na deɛ ni deɛ na ɛkɔ yi sɔfo ne nyinaa nsuo no a wohyira so maa me no na na atɔ a ɛde hyɛ wodaa ma a woyɛ o me aa nkasa na nkɔfa a me nsuo na mede me nsa soo mu na mpagyaeɛ na abɔ mpa yɛ guu soɔ ɛnɛ ama wɔgye ayɛ me dea me kra koro ɛfiri me mu no nnɛ woama me kra na bɛwura me mu tea ne gye afei ne mate nka sɛ ababorɛkyire kane ne deɛ na menam sɛ pɔlɛte ɛda kɔ aho ka atwam ahwom na kɔ a ka atwam ahwom no saa no na memu ayɛ ɛnɛ ɔma memu ayɛ du sɔfo kane wu nyame wɔnkɔ so nhyira wɔ france mmɛmwate menya woayɛ ba menya woayɛ m'abusua amenhyira wo amenhyira wo nhyira wo nhyira wo nhyira wo nhyira wo awurade nyɛ ɔkɛse san sɛ manhyia wo a ka mɛyɛ dɛn deɛ di kaa ni madanse deɛ di kaa ni deɛ ɛtɔ soɔ no ɛbɛba ɛbɛba menim sɛ woa nyankopɔn woka kyerɛ no a wɔteɛ no wo sɔfo kanewu wona wobie w'ano ka awurade tiente no menim sɛ deɛ aka biara no onyame wogu so wɔɔyɛ san sɛ menya ɔbotan bi de me ho atwere sɔfo kanewu menya ɔbotan bi ɛde me ho atwere meda wase meda wase me ho ɔhyehye me ne nyinaa gyae meda wase mafuru no ana ahyɛ aseɛ ho no ɛgyae kora atwetwe koraa ɛgyae ɛgyae ɛfiri menufo ase no na bi bɛtɔɔ wɔ ɛhunu sɛ abia hɔ te sɛ wɔtwa akoraa baa na abia hɔ no yɛtumi deɛ deɛ ne so sɛsɛ ne nyinaa sa no ne nyinaa nane yɛm sɛ ei mafuru no soro deɛ no asaa yɛ dendende hyɛnhyɛnhyɛnhyɛ ne nyinaa ɛgyae amansan a wɔwɔ UK wɔwɔ France mɛm wɔwɔ America mɛm wɔwɔ German mɛm wɔnti sɛ nyame bi apie ɛwɔ France mɛm ɛne mɛbɔ ho dawura akyerɛ mo sɛ nyame kɛseɛ bi Yesu Kristo anaa na wɔbɛwu yɛ no n'ani wu akyi no yɛnya afa ahodeɛ no wɔpie wɔ France mɛm obiaa ka no ho deɛ wɔwɔ adwuma sɛm akwantue yɛadeɛ mpokyerɛ bi a woda mu no sɔ mmirika ɛfrɛ sɔfo kanewu nti mmirikasiaa no frɛ sɔfo kanewu ne nyame bɛyɛ wɔbusadeɛ ama wo nyame ɔbɛyɛ wɔbusadeɛ ama ɛnɛ megyina ha yi na memu te saa ahae na menyɛ hwee mehu sɛ magyina brane mekɔtɔdwampɔ no na mentimi fa nante manom adura anomanomanomanomanoma menom ne nnɛ nɛ kɔ a adeɛ kye a na aba monka mo ho o monka mo hɔ mensa akyi Now, one for an Indian chicken, one come on a soft will be a walk. France, ma'am. What did soft for Candewoo, Prophet Candewoo, one come on? No more crochet, there may be a pure. Bien, quite dinner, quite ye. That was it, soft for. Soft for Candewoo, Prophet Candewoo, but that was it. Meda wase nya mi sha mi di nyankopon da wase mi di yesu kristo wo sori ya ne da wase meda wase wono wo yire mama da munyina se mi ni wodi enso meda wase meda wase da mase nyankopon sha wo nyo kese on peda wo di oso do ko duro bia la ewurade fa nkodu yesu ye ni wachi amen.